Ngajewe nk'umufasha wanje vraiment ndazi yuko ari très fier.
Eh, arageye
cyane gose.
Uri munyeshuri wa Sauve vraiment. Agira abagire subscribe hari. Ngabwire subscribe tugira ko subscribe.
Subscribe.
Yes. Like, comment na share.
La
Turagerageze tugire like, comment na share.
La com
Like, comment na share.
La com na share a share. Wagukoreye iki wundi wagikoreye arashobora kuvuga ati aha a hari hahantu nyene hameze ukuntu kunyene akora neza umutipe akora neza arashobora.
Bonjour mesdames messieurs les fans de Abuja Flavor, this is Buja ITV, the number one channel of this industry of Abuja Flavor. Chakinyama kuru chama kiwaza mshambu kwa mburi industry of Abuja Flavor. Ngoko tuma tupi kurare katuwezi tuke nguru kilima na hamadusu ila duke nguru na mwebge wa kunziba Buja ITV. Hama kini nwabgira chane nukonda bakunda chane. Unamusira ni munara ya Bujumbura, nomuri komine mukaza muri zone ya Buyenzi. Nikumenu mwenye Buyenzi nga hano, mwenye Buyenzi kazi, mwenye Buyenzi umukobwa bacha mwita gote.
Mwenye Buyenzi kazi.
Yes.
Ntegerezwa kuba mfite umugabo yuko no vuga ati ngo abinzanira misi yose oya ifo yuko tuva hasi nk'abakenyezi abakobwa tukava hasi tukavuga ati ifo yuko duhaguruka tuvuga ati ubuzima turabushoboye ugushona n'ubuzima bumeze neza cyane kubera ntacho wabura utegerezwa kuba ufise intuzenye umutahe umeze neza cyane
ni narijya kandi novuga muri babiri mu rugo umwe arondera n'undi arondera n'urugo ruratera imbere
ego cyane gose vraiment nkonga anyenga jewe nk'umufasha wanje vraiment ndazi yuko ari très fier cyane gose
ati amita sheri wangu leo jamana tayemea mkeke
kabisa kabisa.
Leo Amida tauzia watoto wangu nguo za kulaidi.
Eh, nguo za kulaidi hata vingine maaccessories ni mengi unajua.
Masani wa munyumba.
Ah, kama kawaida.
Kabati kuifanya vizuri.
Asove iko jutu kabisa.
Ya mahera nuvuga umugabo yogwa uje gushonisha impuzu wowe uca wishonera.
Na ntegerezwa kuba nishonera. Ah, ntegerezwa kweri kubera ni ibintu nzi namenye n'ubu unye amaremize nuko tugira tuyaronke. Ngo ubona nyene mu gikaratasi yuko nkora neza cyane n'abandi nyene bakora neza
Ndiko umuntu cyifuza kumenya ati mbega asove mu bice byinshi kwijana ishigikira aba kenyezi cyangwa ishigikira ku ruhande rw'abahungu
oya ishigikira bose bose kandi barangana muri ya Sauve
ariko twumvise ya Sauve cyane je numvise ya Sauve naca nahura ruvuga ishiramwe rifasha abakenyezi n'abafakanye
aha ifasha n'aba orfela imfuvyi n'abafakazi eh na hamwe uvuga ati imfuvyi ziri myibarabara ifo yuko ziza zikamenyaho asoviri tukavuga ati anye dutegereza nyene kudufasha asove iriho kubera gufasha imfuvyi abakenyezi bafakaye abatishoboye asove itegerezwa kuba merera neza
eh nuvuga ni nk'akamaro cyane ni nk'inyungu kumure utugiye yuko umuntu ari muri asove cyane uri umukenyezi urubatse urafasha umugabo wawe nuvuga gutunganya ivyo mu rugo urafasha umugabo nuvuga gutunganya ivyo byose ibyankenebwa byo mu rugo byerekeye abana n'ivyo gutanga rasho burimwe na rimwe uravuga ati reka jewe ko narize muri asove narize umwuga wo kwikorera twanje ndafite ico no ufasha nuvuga mu mujyango wanje mbega ukuri baba akobwa badashaka kuza muri asove cyane badashaka kujya gukora bagaye ubuzi ngikubabwira
Nuhicho no babwira vraiment bahaguruke bahaguruke ubuzima burabandanya ntibacika intege ubuzima muri ya Sauve burabandanya kandi ya Sauve iri hejuru kugira ngo ifashe abo bantu badafise ubuzi reka kubweteka nk'abakobwa reka kunebwa abantu badafite ubuzi baze vraiment a Sauve iruguruye kubera ubwabo a Sauve itegerezwa kuba ibafasha ibintu byinshi cyane
baba kubwa kunze kwisiga cyane badakunze gushira umwanya wawo mu byo gukora ni by'ibikorwa ni gikubabwira
ico no babwira vraiment bahaguruke no guhaguruka bakorana umwete a Sauve ko yaje ikintu cyose kizoshoboka
a Sauve oye
a Sauve oye kabisa oye
Yeso kuza bunyeje ko mina amida novuga umwe mu banyeshure bize mu ishiramwe a Sauve agiye kuronka certificate mu mwanya
ego
bababwiye ko zo ha certificate gusa nta kandi kantu kazoherekeza certificate
batege oye urumva bazodwa certificate ivyo bindi ngira ni bizoza mu nyuma mugabo ico dushaka nyene ni certificate ego
iyo certificate abana kwizogufasha iki mu vyerekeye gukora canke mu vyerekeye kuzoyishikana bakayemera
ego nte yezi zirahari vraiment kubera amaterie ubunye ni menshi ndibaza ni naronke igipapuro cyanje cha certificate ntegerezwa kugitwara muri association ishona bategerezwa kunyambosha nyene neza kandi ngakora
yes ne amida kubwira yuko urupapuro rwabo rwo muri asovera afite agaciro
cyane gose
kandi akubwira yuko naho azoba yikorera bizoshikana irindi shinga mwiri mu Rwanda bagati wewe urafisi unuvuga ubuhamya muri byo bintu udusubereka kwa rupapuro bagati amida ibintu yarabikoze
yego kweri kabisa
imuzi ya mbere amida zoshinga kumeranga
bizovana no mukiriya kuri tuzokumvikana ni make make
aza kuza gushonera abahungu cyangwa abagabo
bose
abagore cyangwa abagabo
ni bose kweri
ushinawa naume tuwe
no ni bose
umugabo ngo jeshonera abagore
gusize twize gushona impuzu z'abagore abagabo bose twarabagize twaravyiza abana byose
byose murabikora
byose turabikora
okay
merci
yesu akunze wa Buja TV turi ravuga nga mu buyanzi nyene turakurikirana ibiko birakurikira ibiko biraba ravuga ibiro n'ivyo gutanga ama certificate ku banyeshure ba Sauve bizi vyerekeye imyuga kumbere turacari kumwe namwe gumana natwe ukurikirana ikintu biko biragenda Gumana natwe ebite
nsawa
urakomeye
ego cyane
na uri umunyeshure wa Sauve
ego ndu munyeshure wa Sauve
nk'umuntu atazi a Sauve wimusigurira gute ngira itaho
a Sauve kunganisha hamwe cyagiye hamwe ryatworganiza turaje hamwe baratwigisha imyuga myinshi hariho kutire hariho sudire n'ibindi
uri muri a Sauve nihe inyungu wewe kubgawe ubona
kuba ndi muri a Sauve ikintu cyanshize imbere cyane nuko namenye gusudira ubu ndaze gusudira ibintu byinshi cyane ego
kuva uje muri a Sauve atiro bavuga ati ugiye kuba unuvuga wa muntu asudira imijyango n'amadirisha
ego
cyane imodoka
ni
byo shika
birashika
kubga urabona kugiye kwibeshaho wenyene bica kunyungu za ziwa wenyene
ubu ndabona yuko ngiye kwibeshaho mu mundi buzima kuko ndafise ingufu ndafise ubumenyi nakuye muri a Sauve ndashobora kugera ku rugero na je mvuga ati aha ndashobora kwitunga je nyene kubera umwuga wanje nakuye muri a Sauve
ko tuzi yuko bigoye muri kino gisagara cya Bujumbura yuko umuntu yoguha no vuga igikorwa cyo kugira ngo uyimukorere ubone igiki uzokora kugira ngo bakwizere bazera guha ibyo biraka
ubu nzokora neza ku buryo butandukanye bivanye n'ubumenyi je mfise. Kuba mfise ubumenyi nzogerageza nyene ndabukoreshe uko naburonse kugira ngo nyene urashobora gukora ikintu kikaba nka chantier kikaguma ngaho ku buryo ushobora kuvuga ati iki kintu kabisa nakarorero bikakemenya wagukoreye iki wundi wagikorera ashobora kuvuga ati aha a hari hahantu nyene hameze ukuntu kunyene akora neza umutipe akora neza arashobora kukorga bakamuha adresse akaza hukorera ukamenyekana uko nyene
uri muri bamwe baza kuronka certificate no musinga
egome
mwishure mwari banga
twarashika 15
mwese mwaramenye
twaramenye ego
no muri kutiyo bose baramenye
baramenye
urabona yuko mugiye gukurikiza ivyo novuga izo mpanuro canke novuga iyo migambi myiza asove yabashizemmo murabona ko muzobikurikiza mutazohemukira asove
tuzobikurikiza cyane kuko tuzokurikiza ubumenyi dufise ubwo twakuye muri asove ego
tuvizere cyane
ego
wabwiye ko izwa gute
Kevin Clovis ego
warusazwe mu munyeshuri wa asove nibigeze uca ku ntebe y'ishure canke bya bimeze gute
narigeze guca ku ntebe y'ishure ngarukira muri 6e ego
ariko urabona yuko kubga asove uragiye kwibeshaho
ndagiye kwibeshaho ndashima imana kweri
umuntu yoba atinya kuza muri asove canke iyo bafisa ugatima wo kuza muri asove ariko akabura umuntu ayimubwira neza gara bitahure ni giki umubwira ko aragutukurikirana
cyeka bisanzo mu kwiri nzogerageza kumwumvisha ko asove iriho ifasha kabisa ikigisha abantu bagataba bafise ubumenyi bukwiye
narariha
oya ntwari kwari kubuntu
kubitangira gusa kuri uwo mugira neza
ego
niki kumugira uwo mugira neza
umugira neza yabana yo niyegeranya abandi abafurahisha nkuko natwe adushize imbere kweri akatwereka kamaro tumaze muri asove ego
ni nk'umuntu wese yifuza kumenya ati mbega hoho kuba mwaramenye muri benshi kuba mwaragize hoho ni muzogira ishira hamwe kugira ngo namwe mugira ngo mwigisha abandi
tuzorigira kuko nitwabona natwe uburyo dufise turashobora kuorganiza natwe agashira hamwe tukigisha abandi ego
umuntu yifuza kuza kwiga nawe nyene asove iherereye hehe irihe kugira nawe nyene aze kwiyandikisha nawe nyene
aha ntiri ni mu Buyenzi ni ku gicumi nimero ndwi ku etage
nimero ndwi kuri etage urakoze cyane
namwe murakoze
wambwiye ko witwa gute
nitwa Kevin Clovis
Okay, Kevin Clovis urakoze cyane hamanda gusabe gato yira musaba kunzi bavuga ati bakunzi ba Buja TV
bakunzi ba Buja TV
babwira bagire subscribe hari Kevin nawe birakuraje uri umunyeshuri wa Sofe
Oya nini nani?
Gira gira. Duru munyeshuri wa Sofe bro. Agira bagire subscribe hari. Ngo gire subscribe tugira ko subscribe.
Subscribe.
Yes. Like, comment na share. Turagerageza tugire like, comment na share. Like, comment na share.
Like, nation a share.
Yeah, urakoze cyane.
Merci.
Guys, gira ko nyene kuri visa kubwiye gira subscribe gira like comment na share ruvuga ino interview shikire umuntu wari wese iba inega cyangwa umuntu wese bifuza kuza muri asove. Sizosira rero inshallah imari kuza kumwe na Benny bya Tokyo Magic Professional. Bye.